Ennui parfait. Misery.
Kanda kurate kukobogwa uru wanje so kupe yacu iri kuri page kandidati neza yukobeshi bababaje sindoja kure yawe dorejewe nanje urabica bigacika ekuru wa danje nubwiza bwawe kandi buratangaje buri na sitere nibusaba makiyaje
niwiri umuri kumutima wanje niwiri umuri kumushaha wanje
I need you, you are my sunshine. I never leave it alone. In my life, for you are my number one.
What happened, girl?
No, nothing. Crispy is alive, you.
When I talk at me, when I talk at me, I'm really happy. So what do you want? Please tell me, baby. Yeah, when I call at me, when I talk about me,